Wannem keki imelino kwa fuma, welcome to my page, Ami America. This our sister bia wena akolumu utu sabunya dime, mwe apuo. Enwere particular woman ona afuna nluya. Mbobu na ofu da woman, mwobu na afo gapolele. Obu na mwobu na afo akasigo uwefu di woman, emano omwo de mwangwa ha mwo. Osi nife emegye 4 good times. Ninishali ni amadi ife ne emeya. First time ife amelia, ebe ya na ge ekpere. Unye di pastor anezi ozi, sine enwere somebody no here. Nwe miscarriage recently. Ne enwere unlo olo lufuye woman na nlo. Nyana di woman basi ebu anya. The next day unwe miscarriage. Ne ema anongi wake pota. O sine ya mani ya unwe miscarriage, but na niye chetere da part na ofunya hufuru mmade na nlo. Nyana unya hubwe ebu anya na nlo ahu. Ni echetere da part so ni apolo nya sino nwe kobu na apolo nya wa and then wala another person apolo no the woman na emekwa insist na onye ahu no there na onye ahu no na ekpere da di na ya wa apolo and beside ni fe igboputa mmadu bia zibe mmadu ozi na public na da emebia ifere ko happy people tomorrow abia wori egwebe onye ahu okwu na ndi ya de fa ni ala fa na eso si aga di ekpere no si da di so ni apolo. But no bo kwa maki ya me ni apro. Ni ife mecha ni apro. Ni eche tera da part. Da part na onye ahon fure woman o nan lo. Nungwere ki asi wu eche tia at all. So nyana takwa ni eche ki ifo obo nyama. Nyana eche ki nyalo lo nlo. Nyama ni ana alo so meni nlo mbwe nyadi ime. But ni eche talo. Mki edna ungwere onye nya foro nan lo. E woman nya foro nan lo. Nyana ana abo bariba. Nyana eche tera da part. Second time nyadi ime. Na we fukwa the woman, no, na second time, and kiabia bia recall, one ya fugo da face. Owebu yes, na, onya wa muzia, munya pastor, hun easy that day, you know. So, nya fucha da woman, the next day, nya wekwa miscarriage, nya webalo wepoba, kiam with the chalo, we webakaba, and kiam munya pastor ya. Zero duzi, we say na nekwa, nuzia, hun da day, bunyawa. No second time man ya fukwa lo di face ki ya recall on ya fugo face ya ho before. Na ya biko ke ife nya ge me na nne kwa de nwe kwa go miscarriage again. The woman we pebe di ekpere. Pesi ari ekpere si an oga happen ze again. Nya di me second time. Do ni agwa kwa die. De ase na no nlo no we di fo bu na o. Ya magoru nde ekpere na nde ekpere na ya gado ifo bu na aka we reason. Na di ya de believe ni ife nde ekpere. But na di ti ni enye begu e consign. Third time ni adi ime ni a follow the woman. Until a week before ya geje mungwa. Ni a follow the woman. Ujwa beze nye na alo. Ni na asinka ni a follow this woman. Mungwa bucha gulunu. In a week time ni aga mungwa. Mungwa bucha gulunu oga apo no. Osem na kuya ki ya mungwa. Mungwa mungwa na hospital there. Osem na eh. Iku wa wewe ya. Ya webido bahari ba from one prayer ministry to another. Na agbagharị di ya dị su ya agbagharị di ya ekwenyere n'ife ekpere. A na-ekwunye atụkwa ime nke anọ. Nke anọ ahụ ya fụkwa the woman n'early stage ahụ. Nwapụkwa. Osimanti ame na ya dịzị ala n'ụlọ abalị. Otu a ka ya na-agbagharị onye na-achụ onye na-eme ife na-eme ya. Ebe nya gara ekpere. The same thing na-enwere woman ọ na-afụ na nlọ. That she should pray na ya kpebe ekpere. Na ọ fụkwa na ndị woman na nlọ nwee mesika ya kpebe ekpere ya kpebe ekpere ya na-ekpe. Kwa onye this woman nwere onye n'ezie na first place ahụ ya na-agabu ekpere ezidi ozi na akwụsịziri ịga ekpere ebe ahụ. Why? Because na emechara I think the third one after the third time ahụ ya nwụ ya nwụchara ka nwunye the pastor ahụ gwaziri si anya bịa ka eje chụọrị aja na mmiri no mgba nke aji wee marụ na the church na rịa achụ aja na wee kwụsị anya si mba na e believe na ihe ịga chụ aja na onye na-ekpe church a na-aga na mmiri na-achụ aja. Na wese ni yada aga. Utanki asi wekwu se di church. Before di sini bia menye di four time ome di enya na abaga dizi. Ya sini une ebede nka nya abaga na nka anuwa. Ni aga na so many places. Otu na aveo. Na ujo na atuku zi etu ni ime nke ise. So nya ne take zi time. Ni achogudu ki ya sort out the root of ife na emea. Onye bu this woman. Ni akbo kwa die one certain time. Jo di siya mbe ya bezi. Malo na nyafu di woman na nlo. Na nne na nne ni akọwacha kwalu die ife na eme akọwacha lu die otu di woman no di juo die no nubugo nwaanyi before die si amba onwe nwaanyi o mejo lu die na abanya ajuni odeka ajuju ahu Awesome, because ni amaronu ni ana ni agwade ni fenya na ajuri ya we malu otu ya si eme ekpere ya malu onye this woman wo na ebe nye kwela aga bu iga na nke dibia mana ihe niile na emezie na epush anya ga ajus ya ga agba afa ka amaru onye the woman wo ambi ni akwenye nuko ofuma nya ju ni aga akwa na aga awesome ni fe mezi nya ji we wete ba mu story anu mabo na mgbe ya bia dije edi nya na die biru no nwere a particular phone na atogbogari no no die ife aburu phone die na use bu before and that phone nwere nsogbu screen the phone bawa bawa so na nke phone nke yanwa na use nke ikpazu ana na enweto obere fault no bu kwa no na ya just no gide gaba na the phone kama na ya na edozi si ihe na akwazi so na fukwa phone na keyboard ebe otogbo kemgbe na say phone anu na atogbogari ni olube the time aga ma na nwoto esi dozi mu phone anu na nke anya pidoro aka na button gbanye phone na kwa na phone agbanye do churuchuru na screen ni the phone otu days we gbe agbalile agbali but ni mago ni ka ga fotokwa ufodi ihe so picture e save ni ru the phone ni afuchari ofuma but ni afupela akoko ya na picture eji we me the screen saver buru the same woman nya na afu na nlo osim phone danari a ujo bia na ahu no nile na amazi jijiji na we gbapụta outside uje ekwezi abanye na don again na we no na nke na bia we kpọba die na nya lọta na enwelu die we lọta na notoro na mgbede dadi nya na na bo we soro we banye n'uno na we juba die uje uno na uno ni na atu ujo osim nya banye bathroom ujo nya banye kitchen egwu juzie nya alu na we ma that something is wrong somewhere nwanya nya na afu na nlo bu onye die ji we me screen saver na wejuba die die we sno e lady nya na abọ bibu ni anu ri anu but na nya na abọ bi nuno the lady di me gari mu nwa we nwe bọ na mu nwa na wejuba ese a nwa kwanu nwa the lady mu kwanu o se anya cause nya juzi ni in fact na nya me chize di akoko to an ya se anya chọrọ ima nwa the lady mu kwanu okay the lady mu re nwere bọ gari mu nwa so sorry about that nwa the lady mu kwanu dear ebido baba no na ajo ka ajuju ife o na ajo no na oju ti singito geji emege ni no no hate the character and keep as well o na enyocha ni half na enyocha ife ni ni mago welu mbaba sase meeting ha abu osuman ti ame ni ala lulula ya mana something is wrong somewhere ujo na te ya ni akpe na cho ge fokwe fo ya mara ebe ya na etinye isi very early in the morning ya kwado po gaba no na ekpere ga mese chalu dunye the guy nya na get better nke pastor nya na get better nke because one changes from one ministry to another nya mese chalu onye nka ahun say na die nwere a lot to tell her na nya ga ajuba die ajuju osim ne alota jucha kwa die ife ni na na die bidoze nwebeze nsogbu because of die na ze the phone we ze the phone ahun na amaze ebe otusa ya so osim anti ame n'obi na-agbawe ya nke ikpeazụ a bụ na e nwere nwa nwanne die na-azụ na ya echekwa ma nọ nwa nwanne die ahụ nwa nwoke very fine boy ọ family niile enwere onye gwara ya na nwa ahụ bụ nwa die na die na-anọtụga di ya na chekwa ma nọ na ọ na-ajụ ọsọ aga afọ nwanne nwaanyị ahụ anụgokwa di be die most times ya na nwanne nwaanyị ahụ na-adị ekwukarị but na eche mo just no brother and sisterly love like that na ya maro no nwa die ka nwanne die na azuru die no na ikpeazu aka ya choputaru webu na de nwa no ndu na die agware ya nwoke ya na ya na abobe nuno for many years ogware ya no nwa no nwa ogware ya na onye madu mori ya nwa na onye ahu na ebe na mu nwa onwere otu osi webu ya osima ntami biko n'ebe anya nọ na ya mara what to do n'ebe anya nọ n'obi na-afịa ụfụ na ụjọ dị ya na ya mara otu ya ga-esi wee mebe owesị m na mgbagharị niile ya na-agbagharị na enwetara any answer juru alụ oyi until somebody wee kpọrọ ya gaa ebe ọ garụ ọ gwara m na ekpere ka a na-eme di ya ọ gwara m ka ọ wụ bedibia dọọsị m na ya jụrụ ịga bedibia so ọ bụrụ na ọ bụrụ bedibia I believe na ebe ahụ ga-abụ nnu n'ekpere ebe ahụ ọ ganụ the person wee gwe ya na die na di nwa nọ ndụ na di nwa wụkwanụ nke a nwanne die kpọ na di woman nwụrụ but na mkpụrụ obi the woman ezubeghị ike. Why? Because na di ya agara ga chọọ ebe the woman si. Ọ gwa ndị nwe nwa na nwa fa nwụkwalụ. Na ya na di ya mata na Lagos ebe fa nọ. Ya wụ nke anwụrụ anwụ fa abụọ bido yiba. From iyi fa abụọ biri. Ka a na-ekwu ọ dị ime wee nwụọ n'afọ wee nwụọ ebe ọ gara ịmụ nwa. Di ya mara ebe ọ pụ ozu aga. O buru ozu gaga nie. Ndị nwe nwa na-achọ nwa ha. Na di ya ga-achọ family the girl. Na because na ndị nke a na-achọ nwa fa. Na fa ga-achọ family the girl. O wesi m na onye ya na ya na-abọ bi n'ụlọ. E nwere otu o si kọtara ya ife dị otu a. Now, na ya mara ebe ya kwụ. Onye continue this marriage. Ka onye zọba onwe ya. Nta mi, biko ndị mmadụ tiri ife. Na di ya nọ na page ya. You see, ima na due to story anyị na-akọ here. So many of them na-afụ na a na-enweta answer na comment section. Fa na-enweta their story, but fa chọrọ ka their partner mmalụ n'ọfa nwa nwere the story. Us na di ya na-watch him do na ọbụrụ all the time. Mana na ya chọrọ anything di ya ga-eji ama na ya wetara m this story. E change m few things n'akụkụ anụwa. E nwee ife ndị m wepụrụ. Okay? Nwanne anyị nwaanyị a needle advice. Tinyere ife na comment section ka ọ mara what to do. My sister, mburu gị, mama abụkwa na gị, m ga-agbaba ka ọ kpamụrụ. For the fact na ụzọrọ m ife niile a, nnọrọ na-ata afụfụ som, na-agbagharị som, I will leave the marriage. I'm sorry, but that's what I will do. Ụmụnne biko tinye ife na comment section ka ọ mara what to do. I love you guys. I'm America. We'll see you in the next one. Because share on this video. Share on the video. One of them go back comment. You might have forgotten. Bye for now. Bye.